Murray, who we heard earlier, the Aussie coaches were trying to get their players to get a handle on the England number 10. That's a good ball, and there's a shot, and it's a goal! Equaliser for England. And you've got to say, that has been coming all the way through the second half. A wonderful little touch ball from Ben Ray, and well, one superb finish.
Calling you up to get down, down. Show me a piece of your love. I'm calling you up to get down, down. Show me a piece of your heart, a piece of your love. I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down. Show me a piece of your heart. Piece of your love, I'm calling you up to get down, down, down. The way that we touch is never enough. I'm turning you up to get down, down, down.
What? Sorry, just quickly. What if it's
da 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 down, down, down. Da 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 da.
Da 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 da